Tunashukuru sana, asante, asante sana. Anaitwa Profesa Wajakoya, presidenti wa tano wa Jamhuri ya Kwa ya Shamba. Asanteni sana. Asanteni sana 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 tena zaidi. Asanteni sana. Nataka tunapenda Profesa
Yeah, I got the whole or enough. I don't know how to get out of this yet.